Aleluia. Duheze Imana icyubahiro. Aleluia. 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 Nishimye cyane. Natekereje ijambo Dawidi yavuze ngo ngubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana ngo nibwo nishimye. Aleluya. Naje nishimye muhamuranya. Mwakoze cyane Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Murakoze.
Okay.
bishamu